ndava kuri ico hari umukozi w'Imana yaravuzwe cyane umukozi w'Imana kugira divorce n'umugore hama ndamubaza ati bigenda gute kugira kugisha ngo n'imiryango baragize divorce kandi arashigikira avuga ati na Yesu mwigeze agira kuri mwebwe nk'abakozi b'Imana koko nivyo
ikintu cyose cerekeye umukozi w'Imana no mureka kitangira umuco iyo bimaze kumatana n'izina ry'umukozi w'Imana kubera iki asanzwe warongoye abantu benshi inyishu yanje ikaza ikavuna umutima umuntu no basanzanje jinama Yesu ubwiwe azuko nako arazizigama ico no uvuga je no tanga umuco gusa mu jambo jima mbega ijambo jimana rivugiki mbega birabaho
nico
umuco w'ijambo jima turavye isezerano rya kera Musa yabwiye abantu ko babikora turavye mu isezerano rishasha Yesu yabujije abantu ariko aravuga kiretse umufasha ariko arasambana umva Yesu yaravyanse nigeza vyanga ariko yavuze ngo kiretse umufashe ariko arasambana muri cyo gese cyora kwinjira muri ibyo byose igihe ntazi byabaye mu nyuma ariko abantu bamenye yuko Yesu yavuze ngo kiretse amufashe
ariko
arasambana muri cyo gese nimba Yesu yararese uwo mujyango sizo kwinjira muri yoka ariko kandi ingo zifise amabanga menshi ego hamwe barashobora kumuzura kugira ngo bamufungure ahandi bashobora kumuzura kugira ngo bamusigaze agenda abeho uwo bagomba gusigaza ngo abeho baca bakora rero ibindi bikogwa kumuhuma amaso kugira ngo ntashobore kubona nguko yarabona kumuzungusha ubwenge kugira ngo ntashobore kwiyumvira nguko yarayiyumvira bagashobora kumushyira bamutwara mu mirima agacabaho iyo bishitse agahamagagwa aragaruka ariyo nibintu tutahora dukora mu masengesho kuko twibaza yuko tubikoze kubera ko ugutahura kw'ivyo bintu nga kutari kirenga kuvuga ngo nk'ubu umuntu yovumbuka nga nitwa batugira ingorane ariko ubuko babonye ivyo abantu bakwiye kumenya rero yuko ni vyiza guhungira mu mana niba twagwe n'icari cyo cyose
Yes, bakunze open mic. My name is Patrick. Twimwe n'umukozi w'Imana Prophète JOSHUA ndakora mukije.
Mahoro cyane nanjye ndabara mukije.
Meze neza.
Tumeze neza turashimira.
Ikiganiro cya mbere twagikoranye mubwira ko ngo muje Dubai. Dubai ni ahantu tuzi ko hari abarabu benshi n'ijambo ry'Imana n'abarundi bari usanga bafite iyo mico. Byaraboroheye byagenze gute muri rusange?
Sinavuga ko byoroshye kuko igikorwa cy'Imana ntitugikora igihe byoroshye gusa. Cyane cyane kuko kijya gihugu akiri bize cyane. Abantu barihuta kurondera icyo bita ifaranga. Ngiye kubabwira amakuru yakazozo menguje kubavangira
nakanote
ariko Kristo numizigirwa abashobye kuza baratabawe ari abagande abanyarwanda abarundi n'abandi bantu batandukanye ukakwa rero numugande yatabawe mu buryo buteye ubwoba abademoni bari bavuze ko bari bajanye nawe yaramaze imyaka ibiri adakora ariko nyuma ko muhohora akaba ariko arabaho kuri twebwe misiyo yarabahereze
imyaka ibiri tumubona hari kugira muri wadahari
adahari niyo simwe
I hope this Navgati Naguamagariye, it's a Mendagitanguri, a Charabai Gitega Mutabita Mugisikare, Nomunapia Zukachi Nakitatu, Naomukozuimana, Messi Nibabs, the Menari Shikiyo, Namukunda Kubuga Yufunin. What I shall go talk to Chumu Murusan Kuribe.
Nashimana Chan Kukakino Yugu, Akokandashimana Chan, Kubinu Joseph Kobirava, Chanichan Missim Hem. Kuko bifise ico bishaka kwigisha abantu igihe natanguye kwigisha abantu amabanga yo misi imwemwe na numatanyisa amazina ariko uyu munsi birazwi neza ko ndumwe mu bantu bashobye gutanga umuco ku bibazo vyo misi imwemwe kubera iki imbere yuko nkizwa nabanje kuba mu isi y'umwiza ariko kandi si jewe jenyene na Musa imbere yuko akorera Imana yabanje kuba kwa Farao aho bahimbaza izindi mana kugeza umwanya yahuye n'indi mana y'ukuri sugura ngo igiye yahuye n'Imana yarafise ubumenyi avuga ngo iyoyo irutazazi sugura ngo kuba narahuye na Yesu Kristo ndazi ko nahuye n'ikiruta ibindi bijya bintu rero vyabaye sinovuga ko yazutse ica mbere cyoco ujya muntu aba yaratakajwe kuko wazutse n'umwe wazutse ni Yesu Kristo wenyine
misi tatu
tuvuze ko yazutse imyaka itatu bava bamusenga muri kazoza ariko wazutse ni Kristo naco gituma abantu benshi bakwiye kumenya rero igituma Yesu yemeye ko bamukubita Yesu yemeye ko bamutabagura Yesu yemeye yuko biologiquement nibagira amatohoza bemeze ko shoke yagize yategerezwa kumwica kuko yari gupfa nk'uwasinziri tari kuvuga ko nawe nyine atigeze apfa ariko shoke gutobogwa amaboko n'ibirenge agacagarara ku musaraba adafise equilibre umugongo wategerezwa kuvunika inkomeza tegerezwa guhera ibintu byose byemeza ko Yesu yapfuye bisigura ngo niwe twemera ko yazutse kuko twemezanye urupfu rwiwe ariko ayabantu namambira abantu kenshi mu ishengero iyo mugiye guhamba umuntu ngo turashimye Imana yamuhamagaye ariyo nabantu badahamagarwa n'Imana bamagarwa n'abaruzi kuko ugiye kuvuga ko Imana yamuhamagaye utari si n'ikindi kibazo ujya umuntu rero yari yaratakajwe gute nibikogwa bikogwa mwisimwemo mbere ariyo nabantu babayeho bitwa ko bariko baragenda n'amaguru yabo ariko batakiriho baratwawe barahandi ujya nawe nyene baramutwaye rero we byarenze batwara n'umubiri kugira ngo bawukoreshe abandi bo batwara imwemu ndagasigure gato mwisi y'abarozi bafite ibikogwa bakora ubikogwa bakora bakoresha abantu ari abantu barara barota barima bakavyukana ivyondo ku maboko abo bariho ari abantu barara barima bakavyuka barushe muri cyo gihe ni giye atwawe ariko bakamugarura ego hamwe barashobora kumuzura kugira ngo bamufungure ahandi bashobora kumuzura kugira ngo bamusigaze agenda abeho uwo bagomba gusigaza ngo abeho baca bakora rero ibindi bikogwa kumuhuma amaso kugira ngo ntashobore kubona nk'uko yarabona kumuzungusha ubwenge kugira ngo ntashobore kwiyumvira nk'uko yarayiyumvira bagashobora kumushyira bamutwara mu mirima agacabaho iyo bishitse agahamagagwa aragaruka ariyo n'ibintu tutahora dukora mu masengesho kuko twibaza yuko tubikoze kubera ko ugutahura kw'ivyo bintu nga kutari kirenga kuvuga ngo nk'ubu umuntu yovumbuka nga nituba batugira ingorane ariko ubuko babonye ivyo abantu bakwiye kumenya rero yuko ni vyiza guhungira mu mana niba twagwe n'icari cyo cyose
abari bazi yuko atazutse ari bubesha ari iki bibaza ko umucungira utanze
birumvikana abavuze ko atazutse kimwe no kudatahura Jesse navuze ko yanazutse navuze ko yagarutse ariko ni gute umuntu uhari mama wiwe yivugiye ko yahamvye umwana wiwe ni gute twoza guhakanya uwahaririye dufise preuve mama w'umwana yivugira ngo uyu ni umwana wanje naramuhamvye aci imyaka itatu uyu ariko araharira abafise ibindi ko aravuga kuko byari gufatwa iyo uyu ujya mama atari kwishingira naye nige ujya umuntu atari kwishingira naye ariko bijya biremeza bitumye abantu kuguruka amaso bakamenya ngo isimwe mu ni ukuri kubera iki tugwanywa kubera iki batwirukako kubera iki abademoni batinya ko Joshua ubutumwa avuga bwo boneka barabizi ko mfite amabanga menshi barabizi uko abantu boshira umutima ku bumenyi bw'uyu Joshua barashobora guhishurirwa vyinshi barashobora kubwigwa ukuntu batazotwagwa barashobora kubwigwa ukuntu bo kwirinda barashobora kubwigwa amabanga bakamenya uko bakwiye kwifata cyo cyetana cyakora niki no kugerageza rero kugabanya impact yo mubangamira ariko bijya bintu bi raba ho Tanzania ho nibwo buzima kiretse bijya umuntu arashobora kujya kwishure agataha atariwe ujye nakubye ko batwaye impemu n'umubiri barashobora gukora impemu bagashira ikindi kintu umwana akabangaho yabaye mushasha agwaragurika kugira ngo akumare faranga ukibaza ngo ugwaje wawe kumbe yari ikintu bashizeyo akaba intumva kugira ngo akugwaze umutima ivyo byose biraba ariko birashoboka ko abantu baba protege birashoboka ko abantu barindwa birashoboka ko abantu batogwa muri uwo mutego gute nigiye bo kwigishwa n'abantu bazi ivyo bintu yego
ndava kuri ico hari umukozi w'Imana yaravuzwe cyane umukozi w'Imana kugira divorce n'umugore hama ndamubaza ati bigenda gute kugira ngo n'imiryango baragize divorce kandi arashigikira avuga ati na Yesu ntiyigeze agira kuri mwebwe nk'abakozi b'Imana koko nibyo
ikintu cyose cyerekeye umukozi w'Imana no mureka kitangira umuco iyo bimaze kumatana n'izina ry'umukozi w'Imana kubera iki asanzwe arongoye abantu benshi inyishu yanje ikaza ikavuna umutima umuntu no basanza jinama Yesu ubwiwe azuko nakora zizigama icyo no uvuga Jeno tangu mucho gusa mu jambo jima. Mbega jambo jimana rivugiki. Mbega birabaho. Nico. Umuco w'ijambo jimana. Turavye isezerano rya kera. Musa yabwiye abantu ko babikora. Turavye mu isezerano rishasha. Yesu yabujije abantu ariko aravuga. Kiretse umufasha ariko arasambana. Umva Yesu yaravyanze. Nigeza vyanga. Ariko yavuze ngo kiretse umufashe ariko arasambana muri cyo gese cyora kwinjira muri ibyo byose igihe ntazi ibyabaye mu nyuma ariko abantu bamenye yuko Yesu yavuze ngo kiretse amufashe
ariko
arasambana muri cyo gihe nimba Yesu yararese uwo mujyango sino kwinjira muri yo ka ariko kandi ingo zifite amabanga menshi
ari abantu benshi usanga bubakiye ugasanga nk'uko tukubona prophète urazwi cyane abantu barakuzi ugasanga mwubatse ku bihenge mugatinya kubomora kuko byose bibonekana nabi
Icyo nacyo ni kindi kibazo nicyo gutuma navuze ngo iyo je ni cyaranye n'umuntu gucya nari ko mvuga public urazi ikibazo cha public nuko iyo utanze umuco wundi wese acavuga ngo reka ndangirize nanje ngahanyine prophète yavyeme ariko iyo ni cyaranye n'umuntu ndamugira attention ukuri nuko 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 ari umudamu snatch apa na snatch umudamu wo muri Nigeria yaririmba indirimbo yabanye n'umugabo we batumvika amudiha amukubita finalement yarapfuye sivuze ngo bariko barakubita na bose batandukana mu Burundi dufite n'amajambo tuvuga ngo niko zubako ico mvuze ni kimwe nuko abantu batuhagarara mu bumenyi bumwe kugira ngo bagera ahantu bisanga mu ngorane sivuze ngo umuntu wese acagenda abwira umugore soka kuko urugo rwose rugira a ebe kuko urugo rugizwe na vyinshi na manigisha abantu nti urugo rugizwe na maperiode ari ico bita periode de miel igihe cy'ubuki ni cahe icagiye cha fiancée igiye cinango cherishu umubwiye ngo mbesire ngo rafsina kuko ni giye cyo kwinyegeza umuntu wese yihisha ingeso ni periode igakurikirwa n'icyo bita periode de découverte aho umuntu wese amenya mugenzi we niba nitwakuriye hamwe nitwarerewe hamwe bidufise imico imwe ari umuco uyu utaza kwigerana n'uyu muri cyo giye cha découverte habaho vyinshi ariko rero ari giye umuntu asanga adekuvye abonye ibintu birenze uko yo kwifata sivuze ngo acareka cyangwa sivuze ngo acagumana nawe navuze gusa sishobora kwinjira mu
muri ivyo bintu akini nacyo cyitwa sentimental ugasanga umuntu arafise ikibazo mu mutwe canke mu ki ugasanga mu pastor ariko aramusengera kandi cyari gikwiye gufatirwa imiti
ndemeza ko ibitangaza bibaho kandi ndemeza ko Imana idakiza gusa abantu barozwe Imana ikiza n'abafise indwara zo kwa muganga ariko umuntu wese ankurikirana arabizi igihe cyose nsengeye umuntu ndamubaza docteur yakubyiye iki bagiye kumusengera genda kwa docteur rero kuko inahe iyo bazizi iyo docteur yamwipimiye avuze ngo nukuri yarakize ariko igihe je nibwiye ko yakize iyo nahe nifise poids cyane cyane ku bantu nkatwe dukurikirana n'abantu benshi ujya mama yaragwaye cancer yaraje ngo nakize nabwiye just cyane kukuvugira ngaho genda kwa muganga wagupimye ubwa mbere azana igipapuro je nemezwe n'ivyo igipapuro kuko namenye kugwaye kubera docteur reka nemezwe ko wakize kubera docteur yagupimye n'ivyo biza kwemeza muri cyo gihe cyo kuri biblia iyo tuvuze rero ngo umuntu afise sa santé mentale agwe mu mutwe birazwe neza kwa bayi ingwara zo mu mutwe zizanwa na vyinshi zizanwa n'ibya uru mutwe daher biri clair ko umuntu anyura mu myaka 5 ari kanuka gabanuka zizanwa na stress ni normal mu kiganga bifise siguro kandi bifise ukuntu bo bitreta ariko boreka gusenga kubera iki boreka gusenga kandi bani shobye gukiza ariko twebwe dusenga ni giye dusenze twokwemeza yuko twamenye ko agwaye kubera umuganga reka tumusengere rero tuzokwemezwe ko yakize iyo umuganga yaduhaye raporo ariko nitwereka ko asenga
so kigane cyanje ni kwenda kuramba cyane ni ka kajambo ubwira abakunzi binyigisho za
ico no basaba ni kimwe bamfashe bashire mu ngiro ivyo bigishwa cyane subiramo ivyo maze imisi ivuga twakuriye muri systeme educatif mbabarire nita iri bizarre kubera iki kubera ko umuntu yiga kugira ngo arindire kuzoca amanota niko twize twese yiga kugira ngo arindire kuzoca amanota cyo gituma twize uburimi dufisa hano mu rupango tutigize turi marire ngarenga kuko twarindiriye duca amanota ariko vyukuri inyigisho zategerezwa kuza umuntu akazishira mu ngiro zikamubera ubuzima je numeye abantu gushira mu ngiro ukuri tubigisha ukuri kuri clair kubabwira ngo buri gitondo bavyukire gusoma ijambo ry'Imana tubabwira ngo buri mwanya barondera ubusabane n'Imana mu munsi wabo muremure barondera akanya n'Imana bihe Yesu begere Yesu arashoboye gutabara turi nahe zifadika turi nahe ziboneka abamwakiriye yaduhaye ububasha bwo gucika
abantu byaregeze gushika cyane urusengero rwawe aho mwari musanzwe musengera muhimbariza Imana haragira ikibazo haraturigana ariko uno munsi mufise ahantu mukorera hameze neza niko ushimiye Imana kuri icyo kintu yagushikanye muri uwo mwanya akamufise ubwoga mu bameze neza
ndashimiye Imana kuko ibintu byose duhura navyo biba ari inyigisho biba ari igipimo bijya ibintu vyabaye vyapimye ibintu bibiri kuri jewe byaje gupima ubuzima bwa finance kuko uburyo bwose nari mfise nari nabususe muri kijya gikogwa twubatse mu minsi 2001 ikintu gikomeye cyane cyo ni cyambere cya kabiri cyari gipimo cyo kuraba abo turi kumwe bari bakoresheje amaboko yabo hama nagomba menye abari mu gikogwa by'ukuri n'abatari mu gikogwa by'ukuri ariko kandi cyari gipimo cyo kuraba ko nkundi igihugu cyanje kuko muri cyo gereye kubwa reka nanjye ndavyararaze sinigeze ndabivuga kuri internet sinigeze nkomanta ahubwo naricaye hasi ndasenga Imana iracinzira sinoreka kwishimira aho tuko turakorera ubu hajya mu kinama hafi ya Kamenge na Cibitoke quartier ngozi babara gindu numero 5 turatekanye kandi Imana ibandanye twagura kijya naco ni kimwe mu bintu byofasha abantu bakamenya ibibazo vya maho ariko inyuma yavyo umuntu araduga nakuyo ikigwa gikomeye yuko igise kibanziriza ivuka si ngombwa ko umukristo atinyigise ahubwo ni yacumva yitegurira ibikurikira binini ego
so reka gushimira cyane mane bandanye guhezaga mu bikorwa byawe no muri no mwaka nibaze yuko waravuye Dubai nibaza ko usihangira ryo gushika isi yose kugira ngo bitumwa bubandanye uvu
Yesu yaraduhaye uruhusha asigiye ko tugenda mugende mu mahanga yose muhindura abantu bose abigishwa banje ahantu hose ari umuntu ndumiwe kuzojayo Imana ibahumugisha
asante cyane
barikiwa